Kasubire kubaramutsa no kubakadze bwese abanywanyi bacu bamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza nanone n'umwanya wa makuru agezweho ariko aravugwa cyane irya dino ariko no makuru mbere yuko turaba n'ibindi byose biriko biravurwa ariko mbanze ndakubwire ku ntambara ziriko zirabera mu gihugu cha Ukraine ibyo abategetsi bariko baratangaza ibiriko birabera mu gisagara Kiev umugwa mukuru wa Ukraine igisagara abarusiya batumbereye cyane kandi bipfuza gufata umunotu wari wowo amakuru rero yihuta no munsi abasirikare b'u Rusiya bakikuje gisagara cyose cha Kiev mu gatondo nibwo humvikanye intabaza abantu bariko baburigwa yuko hashobora kuraswa ibisasu rero hari nk'igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo we Kiev no intabaza ziburira ibisasu zikaba zongeye kuvuzwa ngo abantu bikinga ibisasu by'abarusiya biramutse biraswa ku mugwa mukuru w'igisagara cha Kiev uyu ni umunsi wa 15 w'intambara ikomeje muri Ukraine irangwa hanini n'ibitero by'indege no kurasa imizinga ku miji itandukanye aya namwe mu makuru rero y'ingenzi yo mu masaha 12 aheze kuri ze ntambara ziriko ziraba Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris yageze i Varsovi ni muri Polonye kugira ngo avugane imbona nkubone n'abategetsi baho ku cifuzo cyo kurungika cyo kurungikira Ukraine indege z'intambara. Iyi ngingo ikaba yagaragaje ukutumvikana kuri mu bihugu bigize ishirahamwe ry'ibihugu ryo gutabarana NATO. Kwa kabiri, Polonye ikaba yasavye Amerika ko yotanga indege 20 zo mu bwoko bwa MiG 29 zigahagurukira ku kibuga cha gisirikare cha Amerika kiri mu Budage zisha muri Ukraine ivyo bikaba Amerika yaravyanse. Kare uno munsi kuwa kane ministri w'ingabo za Amerika akaba yarushijeho guhakana ivuga ko ivyo biteye impungenge zikomeye zo gutuma intambara yaguka bamwe rero mu bategetsi muri NATO bafise ubwoba ko Burusiya bwofata kurungikira indege Ukraine zivuye muri Polonye canke mu Budagi nk'igitero ca NATO ku Burusiya bimwe mu bihugu bigize OTAN ariko vyo bavyumvira ko nubwo Ukraine itari muri uyu muryango ikwiye gutabagwa mu buryo bwose nkuko nayo ikomeje kubisaba bitegekanijwe ko Kamala Harris ahura na president Andrzej Duda wa Polonye ndetse n'umushikiranganje wa mbere Justin Trudeau wa Canada nawe uri mu ruzinduko mu gihugu cha Polonye to kuki indege Polonye iri gutanga ziteye impungenge NATO izo ndege zatwagwa n'abapilote ba Ukraine ngo vyashoboka ko zinywera mavuta kandi zigahabwa intwaro ku kigo kinini kingabo zo mu kirere za Amerika Ramstein Air Base kiri mu Budagi canke mu kindi gihugu kiri muri NATO cegereye Ukraine ibi rero nibivugwa na Mark Weather wigisha amategeko mpuzamakungu muri kaminuza ya Cambridge yongeraho ko igihugu catewe Ukraine ifise uburenganzira bwo kwirengera ko mu buryo bagemewe n'amategeko ushobora kwakira ibikoresho vya gisirikare ngo yirinde ndetse ko ishobora gusaba OTAN kwinjira mu migwano ikabafasha canke se igashira mu bikogwa gupfunga ikirere ca Ukraine ati ariko Moscow nayo ibona ibitero kuri Ukraine nko kwigwana ko kubera gusatigwana NATO gusa ikavuga ko ari abantu bo mu bwoko bw'abarusiya bageramiwe no gukoregwa genocide mu burasirazuba bwa Ukraine kwinjira kwa ariko kose muri iyi ntambara kw'amahanga kuzofatwa nka Kremlin nk'igitero c'intambara kuri bo Mark Weather akaba avuga ko kugeza ubu ngubu Moscow yihanganiye kuba uburengerazuba bararungikiye Ukraine intwaro zisanzwe ariko ko kuyirungikira indege z'intambara vyo bari intera ikomeye yo gutuma abarusiya nabo baca basubiza OTAN nayo president w'igihugu cha Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze kuri no wa gatatu ko igitero c'indege c'u Burusiya casambuye ibitaro vy'abana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Mariupol kiri ku kivuko yavuze kandi ko abana bisanze mu bibomagurike vy'amazu Burusiya bwo ntaco buravuga kuri ibi vyagirije ariko bwama bwakanye ko budatumbereza ibitero kuba civile mu rugamba barimwo mu gihugu cha Ukraine umutegetsi akomeye muri Ukraine Kairo Tomushenko akaba yavuze ko abategetsi bariko baragerageza kumenya ibitigiri vy'abo bahasize ubuzima canke bakomeretse kitero ku bitaro kikaba cyatumye perezida Zelensky yongera gusaba ishyirahamwe OTAN gushyiraho itegeko riziririza indege mu kirere cya Ukraine. Akaba yabwiye abo muri OTAN ko bafise ubushobozi ariko ko bisa n'abariko baratakaza ubuntu. Mu gatondo ko kuri uno wa gatatu, Burusiya bukaba bwatangaje ko butegekanya kongera guhagarika kugwana kugira ngo abasivile bashobore guhunga ibice bitari bike bya Ukraine biri mu mirimo y'igisirikare cy'u Burusiya. Ni mu gihe abategetsi ba Ukraine bagiriza u Burusiya kongera gutera ibisasu mu miryango y'abahunga mu bumanuko bw'igihugu. Gisata cyaho ni cyita ku munzi HCR cavuze kuri uno wa gatatu ko abantu hibiliyoni 2,200 bamaze guhunga Ukraine, abarenga ica kabiri bahisemwo guhungira muri Poloje. Umushikiranganji wa Ukraine w'imigenderanire n'amakungu Dmytro Kuleba na mugenzi we w'u Burusiya Sergei Lavrov bakaba bategekanya guhura kuri uno wa kane muri Turukiya kugira baganire kuri icyo kibazo. Umushikiranganji Kuleba akaba yavuze ko hava saba umubonano hagati ya Perezida Zelensky na Putin. Ibiganiro n'ivyo vya mbere bihuje abakuru b'imigenderanire n'andi makungu kuva Burusiya bwotera Ukraine mu ndwi zibiri ziheze. Ayandi makuru, abategetsi muri White House batangaje ko Burusiya bushobora gukoresha intwaro z'ubumara chemical and biological weapons muri ibi bitero ku basivile mu minsi iri imbere. Ni nyuma yuko kuwa gatatu Ministeri y'ingabo y'u Burusiya nayo yatangaje ko ingabo za Ukraine zajanye toni 80 za amonia ikogwamwo bene izo ntwaro mu muji wa Kharkiv. Prezida wa Ukraine we akaba akomeje gusaba ibihugu vyo mu burengero bw'isi gufunga ikirere ca Ukraine mu gihe yerekanaga amashusho y'igitero avuga ko abarusiya bagavye ku bitaro by'abasivile mu muji wa Mariupol. Abategetsi ba Ukraine bakaba basavye kompanyi zindi zikomeye zirenga 50 zikorera mu Burusiya guhagarika ibikorwa byazo. Izo zikaba zirimo Johnson & Johnson ikora imiti, Bridgestones, Yokohama ndetse na Pirelli zikora amapine. Gusa zimwe muzo bavuze nka Nestor ndetse na Sony zo zahise zibikora.
Aribo baturikije icyo gisasu nicyo gituma abantu benshi bavuga yuko nta gisasu Bwana Putin azaturiki.
Ariko harabavuga bati ijambo ntibishoboka kuri Putin ntabwo ribaho. Hari ibintu byinshi bagiye bamutega bamugavuga bati ntashobora kuzafata Crimea yarayifashe. Ntashobora gutera Ukraine yarayiteye. Bakanavuga bati mwitondere ibyo kuvuga ko adashobora gutera kiriya gisasu.
Kugira ngo icyo gisasu umuntu agiturise mu gihugu hagomba abantu benshi. Nkuko umuntu yakenera ifunguzo eshatu kugira ngo agere aho kiri, buri rufunguzo rufitwe n'umuntu umwe. Putin rero sinzi yuko niyo we yaba mu by'ukuri avuga ati njye w'ubuzima ntabwo ngishaka nshatse ubu naturitse icyo gisasu. Sinzi neza yuko abandi bafite izindi funguzo zo kugiturita, sinzi niba bakwemera. Naho ngaho rero abantu bavugira yuko mu by'ukuri arabikangisha ariko ntabyo ashobora gukora mu by'ukuri.
None mukanya waruvuze uti kubera ubukana n'ubumara bw'ibyo bisasu biragoye no kugira ngo ibindi bihugu bibe byarinda ubwo bukare bwabyo. Ejo bundi Perezida Biden baramubajije bati Abanyamerika bakwiye guhangayika, aravuga ati hoya kuko Amerika ifite ubushobozi bwo kurinda. None hari igihugu gifite ubushobozi koko bwo kwirinda ibyo bisasu bya nuclear cyangwa se ibyo bisasu kirimbuze?
Biterwa naho cyaturikiye. Gisasu giturikiye hano mu Buraya, navuga ngo muri Afurika nta kintu cyahagera usibye byenda yuko umuntu habaye imiyaga igenda ihurirana ku buryo iza gukwirakwiza ubumara ku isi yose. Biterwa nabwo n'uko ubumara bungana, bushobora rwose kugera muri Afurika nta na misile nta ndege nta mweyo ushobora kugira ngo uvuge ngo ugiye kubibuza. Ariko uko mubyumva nuko biterwa n'umubare wa buriya bumara bwakozwe, niba bushoboye gukwirakwizwa mu kirere maze bukagenda buba bukeya, ibyo birashoboka yuko wenda ibihugu biri kure bitagira icyo biba, ariko ubumara bubaye buri bwinshi cyane, ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite ubushobozi bwo kubyirinda yuko ushobora kujya mu kirere ngo uvuge ngo ugiye guhindura imiyaga aho yari iri kugana itagera mu gihugu cyawe.
Ko mu bagamo bakeya nta bushobozi bushobora kurinda ibyo bisasu, urabona nka kuriya hari ibisasu birinda ibindi bisasu bya misile, yenda tuvuge birabita anti missiles cyangwa se nkabira bisasu bituma bidashobora guterwa ahantu runaka, nta kintu gihari gishobora kubuza icyo gisasu kirimbuzi cyangwa icyo gisasu nikleri kuba cyagira ahantu.
Birashoboka ko kiriya gisasu biba ari za ogive nucleaire, ni ukuvuga ibyo bisasu biba birimo ibiza guturika bigatanga ubushobozi bwinshi bwa kirimbuzi, hakabamo na buriya bumara bubikurikira. Ibyo bintu biza biri muri icyo kintu kimeze nk'ingunguru cya misile. Umuntu ashobora kuvuga ati kikiri mu kirere cy'Uburusiya aho bagitereye, birashoboka rwose ko habaho izindi ntwaro zijya kugishaka zikakimena kikiri hejuru mu kirere y'Uburusiya kitari cyagera mu Bubiligi, mu Bwongereza cyangwa se no muri Amerika kibaye kirabishobora. Ni ukuvuga yuko uburyo bwo kubyirinda ni ukuba umuntu afite intwaro antimisile ziri buze guhagarika icyo kintu kitari cyava ku wagiteye. Ibyo rero ni ibintu nabyo ni ubuhanga bwa gisirikare bwagezweho n'ibihugu byinshi. Ni ikibazo cyo kumenya icyo gisasu ujya kurwanya uko gisa, wabona kikigera mu kirere ugahera kurekura ikindi kijya kugitangira. Gusa ibyo umuntu ntabazi ubushobozi bwa buri bihugu uko bungana, si nuko umuntu yakwemeza yuko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuba bifite intwaro nk'izo ngizo zishobora guhagarika ibyo bisasu muri biriya bihugu bikikije Uburusiya.